Malindi wami nakukumbula, Malindi wami, Malindi wami.
Ngiyabingelela umphakathi wakithi South Africa. Igama lami ngokuqala ke ngibona kanjalo le msebenzi wokuthi ngathi nje ukuseka kwajikayo. Ngithanda ukuthi ngingazi umphakathi wonke wala e-South Africa noma phesheya kwelwandle ukuthi kune CD ephumile okuthiwa Ghosa Ejene. Isihloko sawo uthathe nini. Kusho leyo CD leyo ngingasho ukuthi iphume ngo-December. Ikhona eyitolo. Ngicela ukuthi wonke umuntu aye eyitolo kuzofika eyitolo. Afika nje umthatheke. Mayithe nje ukuthathekile uzoyithola le CD. Ngempela ngempela noma ngingachaza ukuthi uthathekile yinto enjani kodwa kusiyoza kuyigcwele leyo ukuthi yinto enjani uthathekile. Kodwa ngiseyikhona eyitolo. Ne-DVD yakhona ngizoyenza nje kungekudala.
I'm going to go to the house.